Ndemikabila, 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 Yahweh, Ndemikabila, 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 Yahweh, Ndemikabila. Ndemikabila pabana bande, Ndemikabila bachupo chande, Ndemikabila, 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 Ndemikabila palu paluande, Ndemikabila panchito yande, Ndemikabila Yahweh. Ndemikabila, 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 Ndemikabila.